turafise programa yitwa Fab Homes program. Yo Fab Homes program akaba ari umugambi wo kubaka amazu ya kijambere azoja mu bigati mu ntara zitandukanye mu bice bitandukanye mu mpande zitandukanye yari yi Fab Homes quartier Miroir akaba ari igikorwa cyo kubaka amazu ya kijambere twita ama Maison ville mu gifaransa mu cyongereza ni town houses akaba ari yo nshuro ya mbere azoba yubatswe mu gihugu cy'u Burundi. Aya mazu ngaha mu Burundi nta na hamwe mwari kwayabone mugaba bamaze gutembera ibihugu ngira mugiye mu karaba za Europe za London za UK za New York muraza kubona amazu y'ama Maison ville. Maison ville aba ari inzu zitonze ku murongo zihanahana zifatanye mu mbavu zose icyo gituma muraza kubona hadufite umurongo w'inzu 9 no ngaha tugashyiraho umurongo w'inzu 9. Iyi rero Fab Homes quartier Miroir ikaba igizwe n'amazu yubatswe ku buhinga bwa none kuko inzu imwe iri muri are imwe kuko innovation irimo ni yuko n'inzu igeretse inshuro zibiri urumva hariho hasi hariho nivo ya mbere hariho na nivo ya kabiri zikaba zigizwe n'ibyumba bitatu na barco ubushimye wanashaka dushobora kumushyiramo ibyumba bine hariho n'ababisabye. Iyi rero Fab Homes quartier Miroir nkuko twabwiye igizwe n'amazu 18 yose akaba ari muri ya style ya gated community akaba hagizwe n'uruzitiro rumwe. Aya mazu rero novuga ati iki kigwati turiko turubaka kikazoba kirimo aya andi ma accessories cyangwa ama facilities aha twavuga nka swimming pool cyangwa piscine izokoresha abasanzwe baba ngaha nyene hakazoba harimo gym tonic abinonora imitsi hakazoba harimo aka mini bar aho guteramira n'abagenzi mushobora kurabira umupira hakazoba harimo kandi n'aka mini market n'aka mini pharmacy kuburyo wifuza umuti cyangwa ukaba wifuza ifanta utarinda kujya kure ahanyene biba bihari nk'uko mumaze kubibona ku bikorwa byacu bya mbere haba hagizwe n'uruzitiro rumwe ubwo ruzitiro hakaba hari abasekirite urumva yo wibera mu nzu yawe nta muntu ashobora kwinjira nimba baje kukuramba nimba baje muganire nta muntu ashobora kwinjira utamuhaye uruhushya kuko nk'abakiriya babishatse bobo indani dushobora kubashyiriramo n'amakamera uwo muntu akidodora bagahita bamubona akiri hanze ibyo byose ntibizova ku bakiriya bacu baba babyifuza twavuga ko uru ruzitiro ruzoba ruzikenda ruzoba ruri kama camera de surveillance cyangwa ama security camera bica biduza umutekano kuba baba babaye muri iyi kazi aha rero navuga ko nicyo kigwati cya gated community cya kabiri kizoba cyubatswe ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Muri programa ya Fab Homes harimo ibikorwa bitari bike iki ni igikorwa kimwe mu bikorwa turangura kuko nk'inyabugete tusanzwe dufite ayandi mazu turiko turubakira abakiriya batandukanye cyane cyane aba diaspora akaba ari nako karyo nashaka kubamenyesha ko twebwe uko dukora turubakira abantu basanzwe bafite ibibanza byabo wanashaka tunaka n'abafasha kujya mu mabanki kugira babaha amadeni babaha ingurane cyanke abakiriya bakaza mu maproje dusanzwe twararemye aya rero kugira aya maproje wanashaka kunde turateye akama abantu bose bafite ibibanza turateye akama abantu bose bafite amaparcele ko botwicunga kuko ni umugambi novuga turi mu icyo twakwita win-win ni umugambi uwariwe wese yisangamo wanashaka n'amabanki akaronka abakiriya ngira murumva ko ari umugambi ugenda urafatana ikindi twogira ko tuvuga ni uko uyu mugambi twahereye ko wa Fab Homes quartier Miroir nta banki turiko turakorana uyu ni umugambi turiko turikorana twebwe nyine mugabo ntitubugije cyangwa ntitwankiye amabanki yoba yipfuza ko yoza tukabaha abakiriya rero iyi proje ya Fab Homes quartier Miroir izozana impact positive niniya cyane ku gihugu huboneka abantu 10 twokora ibintu bimwe nk'uku urumva ko Burundi bwacu bwoba buriko buratera intambwe none ahamagarira n'abandi ba aba investisseri abagwiza tunga abantu barema imigambi no bahamagarira kuza gufata no vuga ati gufata advantage aha rero ni akazi dusanzwe dutanga ni the project isanzwe itanga akazi ku bantu bagera ku majana 3 ku munsi murumva kwizoza guhera yatanze akazi kenshi kandi tukaba dufite ibice birenga 36 ku jana by'abakenyezi Umugambi si wa Fablice ni watwese ni uwa barundi bose bakunda uburundi nuwa barundi bose baba ba diaspora baba bari ngaha nico gituma tuza ngaha kugira tubimenyeshe uwo ari we wese yumve kwafise mu ruhara